Edli Barone akatsakama Emvula sikuza Ita imabhaketi Ndavuya Akutireki wanuna akutireki Etindlela hinkwato ta grave ti pfaliwile kusuka malelani ku pfuliwa 112 na nghene konta huma 114 Ya na tshemba swa ku kumbe swi ta yandza in the next couple of